halebi sono kholia chine tesumal gisu tesumal gisu nwa endware yarabi nalale tesumal gisu nanano tesumal gisu oh
Dama la koy delo te yak yak.